Ki te whutupōro i aia nei, tokotoru ngā kaitākaro Māori kua whai wāhi ki te aroa kapa ōpango mo te kakari kia ākitina, hei e nei arangi whakatānei. Kei te tūranga parirau a Nehe Milner-Skudder, ko TJ Perenara te kairau, he tūranga kāri āia i te nuinga o te wā. Kei runga i te pai whakahirihiri tetahi Māori no te waiariki, ka eke nei ki te papatākaro, hei ōpango mo te wā tuatahi. Kei whakatū a Irena Smith, nāna te pūrongo e whai ake nei.
Kua tai mai te wā mo te toirua tahuriorangi ki te whakātu i ona pukenga ki te taumata teitei.
We've worked him hard and we're confident that if something happened to TJ, he'd go the 80 minutes. So it's now time to take the risk and reward factors into consideration of playing him, and we feel that the rewards will be many, so we're prepared to put him on the bench.
Ko wai atu ia TJ Perenara, hei hua noho, hei hua whakatau i te wairua i tēnei wā nui o tōna tākaro.
He's a good trainer, good player, and his passion for the game is second to none. And I'm actually his roomie this week, so it's been cool just, you know, vibing off him, and it's a big moment for him, and it's awesome. I remember the first time I was named in the team as well, and it's a pretty special time.
Ko ia te kairau tuarua e ngā wiki kua taha, ināianei kua karangahia e Steve Hansen ki te tūranga tuatahi.
It's a part of the game I enjoy, like trying to work out the game on the run and you know, have an impact on the game from the get-go. It's always good fun, and it's something that I'm looking forward to.
He whetū maiangi a Nehe Milner-Skudder i te paihau, hei tāna kua ora no ia i te tau tūtanga ki tōna pokohiwi, kua rite mo te mahi.
Through a bit of adversity or when things don't go your way, when you get through them, you know, they do make you a lot stronger and tougher. And I've had a lot of time to work on, I guess physically with my rehab, with my shoulder, and then chipping away at things mentally as well to get me sort of rearing to go.
Kua o tī katoa ngā mahi, kei roto i o rātou ringaringa, ngā hua ināianei. Irena Smith, te Karere.